Ndiya kwandimbongi ndaqhekiswa ngesihobe ndophakamiso lwamusibandi ndithi ndiphakele izizwe isidlo sendlebe. Ulwamusiba nguqembu lukabhilei izokuncamla isizwe kulo mntu mahlahlahla zohlweleka nasentlambo. Kanti ndiboleke nendlebeni ndivumele ndintyatyadule ndiniphakele kwesi sam isihobe ndize ndinishiye ndisetyisa. Ngesam isihobe nditsho ngamazwi ashiya ncinci ngeziqhinto zibilele engqondweni kuma bethebe uyizulu lasemthatha. Siqhekeze ubuqinzi ziyakhe ngokutsha sesiqiqise. Nakulwendlalo lwamiphepha ndicangcathisa amazwi phezu kwalwamiqobo ze ahlale ekliniki ezingcingile chobuchobe ncothule ingcongolo kunye neengcambo ze acikide neengcamango. Ndakulwendlalo lwamiphepha ndithi ndibeke amazwi enkuthazo athi abelichize livuzele lamaphupha zike nomsinga kwesinzulu esiziba ngenxa yobunzulu balo mlambo kambe ngenxa yobubanzi bale ndlela. Ndimbongi yakwaXhosa ndibizwe ndasabela ze ndafunjathisa usiko lomhambi hlala kaloku yinto yam isithi nca kula maphepha ishiwu lombwidi yele nkuthazo ityikeze mfundiso ze ihlwayele ingqoqo nenkcubeko. Ndakulwendlalo lwamaphepha ndithi thaca amazwi akrobisa ezam iingcinga zize nezizwe zichubelana.